Natanguye impingiranira twakorera amafaranga ibihumbi bibiri ariko ikale twayikorera ibihumbi 15 nkaca ndondera abandi nkabaha ibyo bihumbi bibiri nanze nkahita mporofita ajya yandi yo hejuru nkacanza kurondera aho nkota ndima ibintu by'amatomate n'ibigazi nkakoteza kuri uyu munsi ndumudandaza ndarangurisha ku bandi bakandangura ko narase ku ndoto zanze naragiye mu mashyirahamwe y'ibizuku ndaronka y'uburyo ndabusubiza tena mu budandazi uyu munsi ndakoresha abantu barenga bane bize bafite amadiplome ndafise abadariste nkoresha ndafise abamotari nkoresha ndafise akabare kameze neza ku bantu turi aho dutuye aha mu nkambi ndafise ingurube zingana 14 ndafite n'inka 2 aba nipfuza yuko ndi muri proje yuko ndondera ndiko ndubaka inzu zingenzi depo yanze iri kubira ndasoba ndarangura imifuka 200 y'umuceri ndarangura imifuka 300 ya semure ndarangura imifuko 50 y'isukari ndarangura imifuko ijana y'umuceri w'umutanzania naso ndarangura imifuka 300 ya afriko ndarangura imifuko 70 ya tayilande ndarangura imifuka 100 y'isukari ndarangura intunze ye amasase isase 100 za energy hagenda ndatanga nyayi na modayere inzoga ndasobora kukabare barasobora kudandaza nk'ikarato 50 20 ku munsi mu gihe cyangwa 30 mu gihe harabakiriya mu gihe abantu bapokeye